Yes, ashimwe abakunzi kwandukirana nkuko muyibona ni FEN Fondation Esperance Ndoyicima uyu munsi twagendeye kuri Grise ku rusengero Maranatha nimbwiza akujya kane no twasengeye no munsi twagendeye areka rero tuvugane na Pastor yatanguje no rusengero atubwire byinshi kuri no rusengero Pastor Yes ashimwe Yes bwana Yes asifiwe arano baravuga ngo Yes afisiwe Namahoro.
Namahoro.
Meze neza mu kwidondora bako baradukirikirana.
Jewe nitwa Nsayimana Louise ndi mvukira yo mu bwiza. Aha niyo navukiye nyene mu bwiza. Ariko narakicicwe muri miro igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri niyo nabatijwe muri Eglise Fekabu Munyakabiga. Nguma hajya baba mu evangeliste wimvuga butumwa hanyuma natanguje ishengero ya Maranatha ariko ndi muri Fekabu nyene nsengera muri Fekabu nanguza n'amasengesho nari umusenzi wo gusengera abagwayi kandi ngabo muvugishwa niyo shengero Maranatha yavuye mu busenzi natangiye gusengera mu nzu n'aba mama ba batatu bane tutangura gusenga n'umuhungu umwe yarafuye yitwa Edgar twari kumwe na Jane na Rebecca na Orokia na Alice n'umuhungu umwe gusa yitwa Edgar we yarafuye n'uyo Jane yarafuye hanyuma tutanguza amasengesho yo mu nzu ayo masengesho aragwira abantu baza benshi tukaguma tubasengera kandi Imana itubwiye ikintu tukakibabwira abantu bakakibona icyo gituma ishengero rya Maranatha ryatanguriye mu nzu ari je naritanguje turi abagore batatu n'umuhungu umwe haza uyo Jean haza uyo Orokia na Alice tuba abagore batanu n'umuhungu umwe mu nyuma haza abandi tuguma tusenga ariko turi abakristo bo muri Fekabu yego
icyo gihe mwasengera muhira mwabananya mugenda no gusengera muri Fekabu
ego twahora dusengera muri Fekabu kwa Mungu no kwa kabiri no kwa gata kwa kane ariko twebwe tukagira programme y'iwacu nk'abantu barondera Imana bashaka binjire ubwina ku masengesho tukasengera imuhira tugasengera imuhira ngaka groupe serine turondera Imana byaciye bikura cyane asa abantu benshi barondera amasengesho nabo bariyunga indani hanyuma twaciye tuba abantu 50 tuca tukorera hajya kuri Emmanuel tusaba ahantu dusengera tusenga kuri Emmanuel kuwaga kwa kabiri iminsi yose kuwa kabiri mu gitondo saa 3 ushika saa 9 twisonzeshe
Maranatha no kuvuga iki?
Maranatha no kuvuga Yesu araje vuba.
Ni muri muruwe Maranatha.
Kiebrania.
Kiebrania. Twaje twambaye umwambaro wa Fondation Esperance de Chima. Maranatha ndonkanye naga. No vuga ngo Gawa t-shirt.
Asante sana kwa kunipa t-shirt ya Dorichimba Esperance na Fry San Mungu akubariki.
Asante. Esperance uramuzi mwahuye gute ningi kumuzi.
Esperance ndamuzi afisa abana batatu. Esperance yaraje gusenga.
Ngaha muri Maranatha.
Muri Maranatha. Iri ministere yo gusenga ingene nakubwiye. Hanyuma Esperance yaciye aronga akazi muri Maranatha aho tuvuye mu nzu esperanza yaje turi muri Emmanuel nga kugya gatatu tusavye umunsi umwe wa kabiri gusa gusenga kuva saa 3 gusika saa 9 kubera twisonzesha tugasengera abantu abagwayi n'imitwaro niyo esperanza namumenyeye none esperanza yaciye akizwa aba umuko umuntu akoropa mu rushengero yaciye yinjira muri korale aba munya umuririmvi wa God is love.
God is love, yes.
Urumva kandi esperanza yali muri discipline kubera yakunda Imana cyane kandi yari umuntu yumvira ni wa muhanura akumviriza akagenda akibaza akagaruka akakubwira ivyo mwamubwiye nivyo
nuko mwamenyanye yabandanije asengera ngaha
ego yabatije ngaha muri Maranatha
ubu ari muri Canada atakina kiri ngaha hari ikintu yoba agifasha mwana rusengero cyane ikintu yoba yarafashije mwana rusengero
yarafashije ibintu finshi
nyibiki
nubona niyaba ari Eglise Maranatha ihagaze ngaha aha nyene turi
niho twanasenge
aha nyene mwasenge hariyo pare nini ya Dorichimba Esperance kubera iki yaragiye muri Canada adusiga turi ngaha yagiye muri Kenya asoka muri Kenya agenda muri Canada yadusize ngaha ariko yaronse akazi hariya iyi nzu ya Iprona twahora tuyiriya ibihumbi icana niyo twatanguje ubu dushitse mu miliyoni 2007 Dorichimba yatanguye gutanga amahera yo kuri iyi nzu y'Imana
2007
ariha iminsi yose ku kwezi akariha ibihumbi ijana y'ingoro y'Imana sivyo gusa muri ayo mafaranga yarungikamo amafaranga yo guha abana batishoboye
banabonikora
akabarihira amashuri mu mafaranga ya Dorichimba twariramo abafakazi inzu n'abana babo tukabiye tukabarihira ishuri
kimuciza cyane
jewe nuvuga ko yari umupartenere mwiza
wa Eglise
iyo hari abantu 10 cyangwa 20 mu mashengero bafise umutima nguyu mudamu Esperance Dorichimba aba pasteri ndi bari kuruha cyane ubera urazi utwara igikorwa cy'Imana usagira mahera support sicyoroshye ariko uyu mudamu yarakoze ibintu byinshi byiza mu ishengero icya gatatu jewe nari umufakazi natangukiye ishengero ndi umufakazi mfise abana babiri ariko iwanje ugasanga saa 6 hariye abantu 16 ku mugoroba hakajya 20 personnes ndi yari amafaranga yacu kandi ndi yari amafaranga ya Eglise yari amafaranga ava kwa Dorichimba
Esperance
nicyo gituma niyakora ibi sinshobora gutangaza kubera yari afise impano muri we kandi yari akunda Imana kandi ni umuntu afise ubwenge hariho abantu bashatse kumukura mu ishengero ariko ni umuntu arabakure Dorichimba niwaza kumubwira ikintu cy'ibinyoma arakumviriza karongi nyishi akakugira ko riri yashengero byatutwaye iradusengera no musi turi ingene turi ni kubera riri yashengero kubera tutashobora kumufuka uriya mu mama nawe afise amakosa sabantu benshi babikora
of course si benshi
si benshi
ndabizi
no mu ishengero si benshi
ndabizi
acagumu kubonyene ego dusohoke urabona 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 ariko dori chimba akorisha ubwenge kandi afise ubukundo ivyo vyose biza kubera urukundo umuntu afise ku mutima ishengero ringaha yara isize eglise irangi ibintu byose yari doricimba kubera aha imbere twasanze risa nabi ariko kubera doricimba yarafashije urumva icyo turabishimiye kandi turamushimiye kandi dushimira iyo mana yamukoresheje
of course
urabona kandi dushimira umutima wiwe w'urukundo kwitwararika abantu bakenye abamama batishoboye abana batishoboye je nari nzi ko azobishikira kubera narabona umutima wiwe w'urukundo
kajambo kamwe kuri esperance muri chiri
ushaka tuvuge doricimba imani guhezagire uvyo wakoreye eglise maranata abantu bose bavyumve kandi tugusengeye imigisha imana igufashe iguhezagire aho uri hose kubera hari ikikobwa wagize niyaba ari eglise maranata ihagaze ngaha hari 80% y'iwawe wakoreye imana ivyo turabizi n'abandi barabizi n'imana yo mwijuru irabizi sukwisemba cange kukuvuga amazina ariko turabizi n'umutima w'imana urabizi imana iguhezagire ndabivuze bivuye ku mutima nico gituma ndaguhezagiye kandi nzoguhezagiye kandi nzogusengera cyane uhure n'abantu bafise umutima nguwo ufise imana iguhezagire
amen ah ivuga ubutumwa riroroshye
oya
byakinogi
oya
ni joroshye ni gorehe
urabona Pawulo aravuga abwira Timote ngo ariho ahandi tugenda kuvuga ubutumwa tugahashika hariho abantu batumviriza n'abandi bakagutushiriraho opposition urumva none wogenda wikushaka gufasha abantu abandi bakakubwira ivyo nibiki nimurabe neza si antikriste uyo nawe ni kivuruga uyo nawe ni shari hariho abandi bagaca bakwakira n'umutima kubera wasenze cyane bakindi cyoroshe kumana na Yesu yaje kuvuga ubutumwa ariko yasanze ikizigi ikibambazi hariyo opposition kandi opposition ya Kristo yari nini yari mvuga butumwa gusa ariko abafarisayo n'abasadukayo baranse kumwemera Yesu baravuga uyo ninde uyo si umwana wa Yusufu na Maria uyo ni Imana nimurabe neza urumva hari ijambo riri muri Yohana 11 rivuga gutya Yesu ahejeje kumuzura Lazaro ahejeje gusa
kumuzura
kumuzura ahamagaye Lazaro vyuka avyuse hariho abafarisayo baciye bagenda bavuga ngo none mwebwe ivyo bindi muri ko muraraba ni murabe neza hariho amasinagogi azosigara atagira umuntu ubera Yesu nicyo chanzo cyo kumufata Yesu bamukubite none we ubibona gute diroroshe
novuga ko nta kintu kitagira intambamye kitagira intambamye nta cyoroshye mugabo uri kumwe n'Imana iragufasha byose novuga ngo kukubiyobora kandi kagenda neza
ni kubera Imana idufasha kubera umuhamagaro urumva umuhamagaro ndubona ngaho Dorichimba ivyo ariko arakora hariho abandi mitimi bajya urumva hariho abandi bashaka bonone kubera iki mumufasha muri iyo fondasi kubera muyinciramo kubera iki urumva ariho abandi bafite umutima w'Imana reka tufashe iki kintu n'abana b'u Burundi n'abarundi reka tubafashe kubera turabarundi
cyane uno munsi igize Maranatha muri ngamo bwiza hari ayandi mashami mufise
rufise amashami ahanyene mu Burundi Bujumbura rirare hajya imutumba tukagira indi shengero hajya imuhuta tukagira irindi shengero mu gitaza tukagira irindi shengero hajya nyene inyansaraki
inyansaraki makamu
ego
hayiri nyuma y'u Burundi indi
iri nyuma y'u Burundi nibaza ko abonye umuntu yavuze ubutumwa mu nyuma uriya niwe araba amamaranata yose yo muri Tanzania
a Tanzania naho nyene rahari
uriya niwe ayaraba yose Boniface niwe ayaraba muri Tanzania dufise muri kambi ya Nyarugusu tukagira ikigoma no muri Dar es Salaam urumva hanyuma aho tukagira indi shengero nga muri Kongo ibuvira tukagira indi shengero hajya ibukavu tukagira indi shengero ibaraka n'irindi shengero hariya muri Marinde no muri Kenya ariho amashengero atatu
zaire masengesho y'abantu batatu yo mu nzu mana ni nziza nokungira iko
yamara yego
navyo byahereye nawe muri ko muragira no bakwa ari ntambwe nzari kintu cyita cyane cyose cyo gushimira Imana
yego yego
reka twebwe nka Fondation Space muri Chimba tubashimiye kandi kanya mwaduhaye hamikire twifurize gutera imbere kandi Imana igumane namwe
amen
turangiza no bango ku isengesho y'imisoko na 30 hama turangiza
yego
senge
mana yo mwicuru ukwicubahiro n'ububanshi zanye iyi ministere ya fondation Dorichimba Esperance yatanguri yavukiye muri Maranatha n'aba bose afise bamufasha na groupe fondation abantu bose barimo genda ubafashe ubagira ubumwe genda ubahe inguvu yo gukora igikorwa kubera ntibyoroshe ariko hamwe na wewe mana yo mwicuru iroroshe ubahe umutima w'ubumwe ubahe umutima w'urukundo ubahe umutima w'ikigongwe kubera umuntu niyaba afise urukundo aba afise ikigongwe bahezagire aho baca hose ubacire inzira mana yo mwicuru ubahe financement yo gusutenira abo bantu abana n'abafakazi n'abana batishoboye n'abana b'abantu bagowe ubafashe ubahe fonda ubahe financement ku izina rya Yesu wugurura inzira ahatari inzira ngugurure uhezagire imisore ikwiza ubutumwa bwiza bw'urukundo n'ibikogwa uje ubafashe ubaho umutima munini ku izina rya Yesu. Amen.
Tugushimire.
Amen.